Now, in prayer ministry, but by misinterpret. How would he ministry wa uki in? Ublelo kanto you specialize in kayona. Ministry is something you specialize in kayona. Like na, haba language ya runa baruti ribua jolo. Ndato specialize kai. Mututa uje tori ki specialize kai healing. Emotar ki specialize kai deliverance. But dintotsene ki ministry ki into you ministry ki into you ku minister if I'm not mistaken ki into check ki on
eh ntate moruti ki akere na le minister of ing minister of ing then le the same thing yetsa hala mona how to ministry motho o ministera ka something else
yeah
eh ntate
so now most about today how would ministry banana re ke bitso la kereke but ministry is something you minister you specialize in kayo seven numbers online now the biggest problem about most about sibori the same way ke le muruti ke specialize ka deliverance ke specialize ka healing ke specialize ka prophecy ne ke specialize ka success to other people ba batlang katleho. Those are the things ke tseo e leng ministry work. That is why when runa ba ruti re invite batho, you need to know that pastor o specialize ka eng. Now ke specialize ka deliverance nna ya vakala batsona ke specialize ka eng ka deliverance. Now deliverance Mudimu ntlotsitse for yona ampha yona ke calling ke ntwe ke bitsetseng. That is why ha ke sokole o deliver. I don't struggle. Ke bide, I don't struggle. Motho mo kila a bua commenting are angongotse di commenting tsa kare how can ke deliver batho ba mangata kana go kana go ngotshonyane. Is that possible now? Well, I guess so cool to deliver. I guess so cool because I'm care specialized. I can't to you. You will call Amazon. Now care specialized. I will look into you. Now, but can say care specialized. I can't yona. Satan why you want to you? Ka laborar kirapeleti ne munga sandeso. Tonight is so kima. Kana ke mana mutlisitse ha bayo ka ofela bana ba tle ba le bararo ke batho ba hlang le sotho ke bo ke bomme ba baholo e mong o tswa ntho bolado ka nko o na le headache e sa foleng eng now ke be ke ba rapella ke ba lokolla ke ba deliver ba kentswe di noha ba lowe ke be ke ba rapella ka la bararo a qeta ba deliver so ka labuhlano hel le nna ke tswa ke na le hlogo shapwa ke hlogo ka labuhlano no ka labune ka ke shapwa ke hlogo labune labuhlano mabalekiso ibile mabalekiso ke ke nile di grand parts and four ne ke ile Klerksdorp ka bike le di biker seding so ne re le Klerksdorp so ke nile grand parts and four or five ntse ke dino fela ke betswa ke hlomo so ke be ke gugula hlo ya tinga ke fihla late then ho bua ntate mong wa stack wa moloi wa ngaka are di buku tse ke di ntse because mosadi ame ba le ba itse ba mo ke ntse di buku hlo so that is why I do that so di buku tsane but ba zikhupile kuye ba di kentse honna jole ntate wa stack wa ngaka uri ntense gore o kwatile yena because but ba ne ba lawyer mino ba ne ba ile ho yena stick spread do you make sense so nake sentse di nthotse bona yena a di entseng ho me you king a ka stack so o kwatetse taba hore nna ke sentse di nthotse a di entseng several numbers on. So the book in Balikin zone. I sell it to show non stop. And then Kababuaruban, but when you hear the book, Linda, I'm going to have the same problem. Okay. Give a care about deans. But in talking about how we honor, the same ministry who can't take a one, who need attack. Now Satan unruns a canto yena yo, ki specialize on Kayon. Now, here's the biggest problem here about Bani Helang. Most about Bani Helang, most of Lona, let's say, Bori, Ona Hela ki e. Lona li Nehela for the blessings. Kanti, when Uli Munehedi, Mudimu, Akai Yeta, a ministry, giving, Eba ministry. The same way, honali ministry, honali book ayaba Roma, and not ayaba current. Ibu akadi gift Roma yo halangoro fa di gift ise fapane. Ofa babamba riri in. Now the same way, but ba nehelang. Some of you as much li nehela the blessings, but kikupa utolujeza halineli the blessings ifela, but li nehela because mudimu. Ali bitse di ten to you. Ili ministry wow. Onguka tebo. Now it's just that most about tabaritib in to you. Most about it. That is why some of you, every time launa li chelete, can say ulisi go karakere ke patuna lintu kabinzer nehel. Ulisi go karakere kuna lintu ring nehel. Ulisi go karakere ke. Hosina muta urerela, hosina muta buang anything, but ubuwa nintuena. Because some of you, li bitse di tuen to you. You are called for that. And I told you that in tuen important, that's when tete mudima di etan for batu. Bawa aba bitse di tuen di nto. When you are called for something, that tete mudima o traste la yona. But it says that, kamu madima bi, most about what tepe tuen di nto, but what give tuen. But one would dim about feeling into Baba Lady challenges. Number two, most about one that would dim about feeling Bam Minister and Cadin to say, thank you, Kupo is a Mosala. High care radio. El Lunali Tibisi. Honalina Koyo, Kibane attack. Hobeli attack a lesuit. Ununalu talked about Haki cannot read in Karana show, Kirana show. Once can a consecutor rappel number two. Ita raiki rapela batu. Batu wata kena kari funu bale bangata. Babue matata. Kiba rapele. Kamrana kwenye. Kana kwa watanzi bafana kati testimony funi diashu. Yo. Diishu. Uwe tulela fela. Wosina mutao ya fananga testimony. Now you can imagine but bama meti. Ba expectile unguhuka di testimony. Haba saduku bari. But there is nothing here in November yet, sir. Alimkut. It's all right. But what about phone? But they cannot deal with the call. And in my mind, it's an attack. Satan, I'm not a fellow improver. Who is a carry? How huna leto? So, o block the line. Una lumsang phone ke di rusuku di se kya rsebe di sa phone yanda te muruti mahapane wa Lesotho. Ke ha di kholo di lingata. Di kena di lingata. Then moyo wa mudimo o ru hona. Ba lo ba kwetse network ya ne ya phone. Bana ba si aware tlo sebe di se yanda te mahapane. So that is why here yanda te mahapane di keni di testimony di keni di lingata. I want to say to you as much mudimo a refile the ntotsere specialize ang katswana but dinale attack but before fika di attacking ke batla re lukiseng yena ba bambalona ke batla letsebe from today giving is your ministry. Amen. Giving it's your ministry. Giving ofana unehela. It's your ministry. As much as it's a table, but some of you, it's your ministry. Now, number one, Mudimu na leba toba trust on of 4D, Sakuka Rukla Lapany more. When I ever told the Timidima about Sepelang, yes, or 4D about Baba. Uba leba told the Timidima about Sepelang who deliver about. Uba leba told the Timidima about Sepalang, who prophesy. Uba leba told the Timidima about Sepelang. Now, but one Helen, they don't know. Baba Babona about sea, be hurry. Ntweno ba yetang ba itsepetswe the same way nna ke tsebang hore ntate modimo ntsepetse ho fodisa loloko la batho. I'm called for that, I'm anointed for that, and modimo on trust a phone to you now. But one helang, some of you haletsebur, you are also called for that as much when we yetanje. But giving it a calling, the same way it's a ministry, at the same time it's a calling, the same way healing, deliverance, in selling a calling, capailing a ministry. The giving is the same thing. Now, number one, most about ba, akile kile semushala, kile kutoka lintuim, baraki bata kile tu sepin. The reason why Mudimu atom protect bophelo ba ka botswana le ba koloi ya chelete. Koloi ya chelete ya protectwa, ya monitorwa, ya protectwa. Number two, ya monitorwa. Why? Because who protectwa ntwe be wing. That is why Bali Batloeth had in total set a matling upon Mare Mudim Yabiling healing deliverance din tota haika wonna. He is forced to protect me. That is why Kisan take it abang. I want about Louis, I get something next. And there is nothing you can get a land. Why? Because I know I am protected. Now, ke protected te ka eng ka bakala len nante tem di mang khatalle. The same way kampa koloi ya chelete mohlang e ka tloela ngwe tsa maisa chelete a isa hlone khatallo. But for the say so long as it's a transporter chelete e tlo monitor ruwa ha qetile tloetsa jo e tlo katuwa izo sala ke katiwa. That is why koloi tsa maisa chelete dia is khutuwa tseding. Setting then I leave the CC camera, setting the inside the rate is a thing at its one because who protect when to a car. Now company protect and to a car who call you. The same way Bazaran. When Mudimu out trusted and to abide bear caro when if that Mudimu out trusted and to abide bear caro when. If ntate mudimo bile something ka hoe God ntate mudimo tletsa bonete ba ruwa protect ntate mudimo tletsa ro bonete ba ruwa tsa so wa protect wa monitor o tembo le hlakorela hao because ntho mudimo bile ka wena important ke tsa sense ya utlwana. Now when now uskabo inka hanyane taba ya hunehela. The same way kiss into ya healing and deliverance na kisa inki hanyani lilu unaba tubane helam letswanela le understand or giving has into something inki hanyani. It's a huge ministry. Now let me make an example before kitali nswe ndate mudimu weta song. Arba le book in Mark chapter 5. Mark chapter 5. Can it? Oh, okay. Eh, mara e tata ke etsa nthena. E ke batla ntlo e etsa. God bless you, Hlongwanaka. Hona le ntho e ke ratang. Verse 30, chapter 5, verse 30. Ya re ha Jesu a hlokomela hore matla a tswile ho yena, a retilela ho mosadi wa phalo ya madi. Eh, ya tebuka English.
Verse 30. At once, Jesus knew that the power had gone out of him. So he turned around in the crowd and asked, who touched my clothes?
Mpe le bikere. Ane amanya na di plastic. Ubumpaja kiamit. Sekolo pata sena. Hulo sitola kai. Skaba itlas. Tute se chileng. Kakwana wanaka. Ngadime tipa. Wani kia tuwa kire kinyena li kutsi amtumo. Tungu li uitimu. Katsai ntshebe ska sira camera ke ntate modimo yena ke manyo
ke ntate modimo
eno ke Jesu. Now itlwele ngwanaka ntate modimo mosebetsi wa hae ko tlatsa morena Jesu ka matla. Ntate modimo mosebetsi wa hae ko yetsa
ko tlatsa morena Jesu ka matla.
Okay, talk about Skomo once, Manaka. Come hold him off full care, put a horse on your lemon. So, it now connect us a kilo good Yabusok. Skabai permission. Now, that the Mudimu is a song, what let's say, Jeso,
come out.
Now, mosadi wa phalo ya madi ke yena. O tlo nka matla ho Jesu. Matla a tswa kae?
Ho Jesu.
A tswa ho Jesu. A ya kae mosadi nya? Ne? Now, ke ana matla. A kere Bible re Jesu a utlwa hore matla a etsa jwang? A tswile ho yena. Ne? Now, the problem kore. Ha hona le hoja Jesu a ile loser matla tsatsing leo modimo ya le hlakoreng la Jesu le hoja ntate modimo a satsa maitle tsere mathata ka ntate modimo yo ha yena ntate modimo tla o discourage ampe 1 2 3 sa o sile mo tsa maitse. Now here's the advantage. Jesu o bona hetse a matlatswa ho yena a ya mosading wa phalo ya mathe mara ha hona mohla ntate modimo a ile a dumela Jesu re a be empty forever. I feel like it matter forever. Hello. Advantage. When you can understand or you, what you are doing, it's your ministry. You are not going to panic. Giving also to allow you to fail. But little yet, I can a different. Just like Pumana, actually, Matra, actually, lawyer, I lemosadina, but Kikopalujota, neat, ha hona le ka letsatsi le one re ke leng ra utla Bible iri Jesu o ila fellwa ke matla ya bahasa na matla o yetsa inga pa eng, because every time it's hana in iri fell ha qeta o fellwa ha qeta o fell ha qeta o fellwa that him dimo na tsana la right jong I'm refilled. I told you that I'm not saying that. I'm refilled. It is the same thing that is happening in Ghana. That is why we can't choose a ninka pane. Every time Hakikata rappel la motuki mulukula, because it's a ministry in 20 years. Mudimu yenwa uba forced we are some who refill. Now, once you can understand that. Likikila shola line hela katshabo, because mudimu how eta hunsa wena mudimu na le matla o yetsa jo a o yetsa refila ya u tla ke ntlo. Now, here's the thing. But one helang. Waria luna iba mona fell. So, go ahead, that mudim. Go ahead, that mudim. Bushuku baba tubane helang. Agree to one helang. Kiel, that mudimu fachelet. Oh, it's a land that mudimu enamar. Thank you. Now, we should go back to Nike Bonak. What the hell? One hell. Pomotum, why Emma Obata eats once? Who Emma Pabani Obata Yamuto FM once? I might be one on your love because Bana Lu is unto him. Banu Lu Lilapa. How to him when you are Yamukurubon a Baluko Panets. Hey, to the kereke. Banne baatle bans. Tole busuku ba lona he lona banehedi. Le ba frustrated how qeta hunsa. Then how sheba kare. O bo bona so sna next. Ke manu mo jolo tala ngwaria. Mar ifu no tseba. Or give ministry. Or that's about yaiting unte. Yaiting unte. Yaiting Jesu anse mata hai. Ota buyala ita shang, amu refill. Hai. Ota buyala ita shang, amu refill. Ota buyala amu refill. Ya fakala lento njiteta basala. Ota buyala ita shang, amu refill. That is the thing, eu. It give us little something little. Retoya bala, retoya. Mo mosadi yemunga na refillo ating. Now one, arikalemo. Book of Malachi chapter 3:9. Iri, kisanga kunya Jehova. Karula ali shume. Hore dijo di tle di be tsa di tle di be teng ka tente nyaka e le ke le ntike jwale ko parim pe re bale ha re bale Malachi chapter 3 verse o ka qala number 10 ai nan lo na basana di bible le antshwenya ha na di bible ha le na di pene ka paletse bongwala jwale ka nna.
Verse 10. Dintonzo tletsa lona.
Dintonzo tletsa lona.
Tlisang karolo e le nngwe ho tse le shome.
Tlisang karolo e le nngwe ho tse le shome.
E le gore dijo di tle di be teng ka tempeleng ya ka.
Eh.
Lika le nteke jwalo gore ya lo morena wa mabotho. Le tle le bone. Hore na nke ke ka le bulela mehlodi ya ditiba tsa le godimo ka le tshollela mahlonolo a mangata ngata ke tla thibela ditsie
Verse 10. Bring the full amount of your tithes to the temple so that there will be plenty of food there. Put me to test and you will see that I will
open. Modimo rutiswe 10% kae
tempele
e tlo fuwa ma manye na bana ha yo tempele umba ba tla tsela rutiswe tempele je le tema yena ha yo tempele
kai
ayo o kai ayo but the same thing o tla ntena powerful jwa ari Little Lindig, little Lebon or 23 years, thank you. Kikot Sola Machon, Kikolit Sola Machon or Lamangat. Doesn't make sense, Kupali Tusabani. I tell them it in a
minute.
You are not an outlisa, Chelete, Carula Lusumeka Ratempele. In a little blessing, said Sosa, how Bala Malaki, a little agree. In a little blessing. Now, here's the thing. Ari Kalim Rao, Ari Kalung John. Ha re tloleng John chapter 3 verse 16 modimo ratile lefatshe ha ka lo ho a ile ga le atela mora wa lona a nehela na ka mang
ka mora wa ha
ka mora tlo kwa ntle ngwana ka ke batho ba ke batho ba o ntate modimo ba ratang ke lefatshe le o ntate modimo le ratang le ntse le tsamaya le nna
ka
agree today ke bua le lona
amen
tlo kwa mo shebana ka mang Modimo ka mogha ratang batho bana le mamene ka mogho ntate modimo a ratang le batho modimo a iketsetsa monehelo a iketsa
monehelo
a iketsa mora a nehela ka yena now ntate modimo ha nehela ka mora target ya hae ke eng ke batho le bona
amen
modimo concerned ka mang
Kabatu.
Kabatu. Ha concerne ka munehelo.
A ama.
Munehelo o yetetswa batho ba. Modimo na taba le munehelo.
Sho.
Modimo na sa hloki Jesu. Ho ja motho ana ntsa dutsi ntate modimo. Jesu na sa hloba te. O yentswe molemong a otloloko hore a tlo fetola munehelo ka bakala batho. Iqala mo efforts o yena ya re Jesu abedi iyentse ka bakala la batho bana ni se khona kre
amen
ntse ri yang ka ofela kre
amen
now ke ena he when mudimo batla ho holukulla se tshaba sa Israel o ya kai ho Moses o ntse tsa ntwana ya yentse o ya ho Moses ha qetile ndate mudimo fihla a tlotsa Moses a re go fa matla matla na wa fuwa ka bakala ba tsa ka baka
la batho ba Israel
ka baka la shaba sena sa Israel ntse le tsama le nna kre nthwana ye tswa ka bakala la se shaba sa Israel Moses tlo tswa ka bakala se tshaba sa Israel a tlo lokola shaba sena sa Israel now the same way here now how we check ntwe ke go pala ma mele nthwana powerful jo Ha ke eme mo wa bona re badile Malakia chapter 3 verse number 10 ne ka ra tempele hona le batho ba modima sa batleng le thoka bona
okay all right amen
e di pe haholo ha o tlo se bua modimo ka ra tempele Maruna le batho ka ra tempile. Ba o modimo abatlang ba fepuwe. Ha gone iphepela bona. Jwala ka sa gona ho itukulela bana ba Israel. Jwala ka sa gona ho swella se tshaba le fatshe. Ba di nthotsena o di batletse batho.
Ha Jesus amen. Amen.
Ba bambaluna le batluwe modimo le batlile gore le tlo ba di giver lona le tsebe lona ha le tsebe lona lona le tsebe le batluwe Moses ula batlwa ke tate modimo a tlo lokola setshaba sa tate modimo. Jesu ula tshwanela wa batlo modimo moetse a mopopa a ketsetse mora for the sake ra tlo lokola mang a tlo lokola setshaba se. Na hona bolela hore hona le batho ba batlwa. Na u tla tate modimo re o re tlisang ka tempeleng yaka. A re qaleng ka lerato lena la ntate modimo lerato la ntate modimo ho lefatshe kapa ho batho ba hae le mentse hore a sacrifice lerato la hae lerato la ntate modimo le entse hore a sacrifice lerato la hae ho setjhaba sa Israel le entse hore a tlotse Moses lerato la hae ho setjhaba sa Israel le entse hore a fe Solomon wisdom. Kuri everything eo a yentseng o modimo o yentse ka bakala lerato la hae. Hona o bulela hore hona le batho bao modimo ba ratang ka rateng pele. Bao a tlo blessetsang bona, a tlo blessang ka bakala bona. When you are taking care ka bona, when o ba hlokomela. Come on, bazalang. When you give to somebody, you are ratong kin tate modimo. Because hona le batho ba ratong kin tate modimo ene ka lehlohonolo ke wela moo. Hona le batho ba ratong kin tate modimo. Hona le batho ba ratong kin tate modimo. Number one, re ba tseba batho ba tate modimo a sa batle letho. Modimo a batle letho ka ba profeta ba hae. Modimo a batle letho ka ba hlolohadi. Modimo a batle letho ka dikgutsana. Modimo a batle letho ka ba profeta. Modimo a batle letho ka ba ka dikgutsana. Modimo a batle ka ba hlolohadi. Modimo a batle letho ka ha ke re lona ba hlolohadi ba jonko ba ntse ba tshwara dipijop. Mamene men. Ke bona le smites. Hey mamene men a ba hlolohadi. Lo sentse na mo se litswile la re sa. Zi. Za. Luna. Ntho e Bible ya ka ga khale hlenta. Tsatsine na ke hloka. A ke tse why Bible ile ho hle. Pasalon marlukile nthe iri bala Malaki chapter 3 verse 10 hapa gotlala mo
verse 10 din tonzo hle tsa lona tlisang karolo e lengwe ho tse le shome e le hore dijo ditle dibeteng ka tempeleng yaka like le nteke jwalo hore ya lo morena wa maboto le tle le bone hore nang ke ke ka le bulela mehlodi ya ditiba tsa le godimo ka letshollela mahlonolo a mangata ngana
ke go bala botsa ntate modimo tshepisa hore blessa ka bakala eng ka bakala ho tlisa dijo tempele nyaka o nona le nna ke le ba modimo a tsama ka nna ho nna le kerekeng engwe ne ke kena morutine re hang ka boshume ona bala timana e reng le tlise le fe ho mo priesta o fela ke lo e bala ha o e bala ya pele e bua ka hore le ho gutsana le ho mohlolohadi le ho mohloki mara moruti na sa fihle timane nyeno ba gutsane mo una rata ma mona ho ntho mo priesta una rata ho bala o ba priesta mona le ona sa fihle na o tlo ke le jwetse lona le hlonolo la lona ke e lona lona le hlonolo because nthe ke tlo bua moruti ya nona sa yetse
okay
ema mana mashumana ka ema le le babedi mo betip le ampa le tlisa ho nna ne a qetile ka la bobedi ke fepa batho. Tsoba lona ke lona bana le tlisa ho nna, nna ke a receive. Ka la bobedi ke a fepa, ke fepa batho, ke a nehela. Ho na le bomphomotseng ba entseng hona jwale e ke ba hlomphelang yona, ba tswa ho adopta malapa a di-street kids. Ne qala utlwa hore ho na le di-street kids tsa malapa bo ntate le bomme ba dulang ka tropong ba sena mo ba dulang, ba dulang dikotopong mane, se re ba adoptile re na le malapa a re wa fepang. When umpa utlisa ho nna, nna ke nehela, you give to the giver. Ufana ho mofani, ufana ho mofani, o nehela ho mnehela. Now ha ekaba ke fa kgutsana, o tsho re le wena o karolo ya ntho Modimo a tlo e etsang. O etsang o karolo, because mofutsa mena o ja ka baka laka le wena, but motho a bapetseng role ko wena, nna o tlisitse, nna be ke etsa jwang, be ke fana. It's very important to understand dintho tse jwalo. That is why some of you, how jwalo ka o nehela ho nna, ha o nehele ho nna fela, but the same thing ntho e ke etsang ya hore every Tuesday ho na le batho a jang mona, it means ho na le batho bana bane ba dutse ka mane, bomphomotse ba na le nka karata yaka, personal card yaka, ba re kopa le rekela bana dijo, ba banka card yaka, be ke thaba hore be ke thaba flat ha ba lo rekela bana bane ba Sunday school dijo, because baneng bane ho na le dikgutsana, baneng bane ho na le ba profita. Baneng bane ho na le ba profeta, ntate, baneng bane ho na le ba profeta. When Anna a isa Samuele tempeleng, o ile le dijo, and that time Anna ona sa tsebe hore yena ngwana wa hae ke moprofeta, ona sa tsebe hore Samuele ke moprofeta. Anna ona sa tsebe. When Anna fana ka phofu le ka eng ho a fana ka tsona tempeleng, o na sa tsebe hore o hlokomela moprofeta. Le hotse mo Samuele ne le ngwana, but it was a prophet of God. Ha re nka tjhelete tsa rona ka rakereke rekela bana bana ba Sunday school, re ba bang ke ba profeta ma. A le utlwa ana jwale ke a itekisetsa ke tsa ka re le tisa dinoka jwale ha le kenya ntseo ka pokothong. Le tlele o furalla le ntsha tšhelete le ba bang le a e furalla ma, fumane motho a bile a kobeile tje. Bo ntate bana ha ntse o na le station, batho ba sebedisa train haholo, o no na le dishopo mo pela ntho pela station mane. Bo ntate bana ba Mazulu le ba bo Eastern Cape e ne re ha ba reka dijo ba ema counter-eng qele senkwa ba fuwa bogobebetsa ha o tlo spatala o ntsha walete o furalla motho a counter-a o shebela ka mona gore motho a counter-a a se ka bona o na le bokae, kante o shebela ditsotsing. Ditsotsi tsa di ne di dula dishopong, ditsotsi ne di dula mane dishopong. Hobane di a tseba hore Mazulu ana tlo shebelang. So le lona tlhola ke le shebile ha le nehela le a jeka ma. E le a swaya, e le a swaya, le a swaya. Yo! Now, if you can understand that, Modimo re tlisang ka tempeleng, ha na le emetseng lona? Banana tseno se ke le file. Amen. Now, totally shopping again. Because Haliti bisi piri, that is why Satan attack him financially. Because he are not bisi piri. Because he are bisi piri ki. Guys, kupare ili unkut, mudi muri kisanga tempele, ili urdijwe dibete. Come on, someone. How unga chelte wikisa tempele? Wikisa uma. Onsu akana rata mfunela. Hanze kirata wa hahai. Ini, unabana rata mfunela, hankinkana kwa telele kisai. Irimba tuwa mba ikena kama una, guys. Irimba tuwa mba ikena kama una. Oso tletse a holo ka mo. Ntshebeng he, o so ka na rata hore ha ke sa ya ha yona mfune. Mfundisi, ha sicela uze hle. Rikopa utle. Ke re lengisa kae? Ha hle, ha o tla o tlo ja mona di jwa tsona di fele. Ha ke kopa o tlo ja hle. Trophel, and Negrata ya Oswak. Every Sunday, Wapul, Negrata ya la fella Mukopu Kapap. Negrata Mukopu Oswakaur. Nasa pay Mukopi and Alunelli Kinshini. Mukopu and Nagariki so prava to Bakula. Sama flat kam kopu ne ke rata ya o swaka every Sunday a kereketso ne ke ela fela ntho one netolo ja papa kam kopu ke rata papa kam kopu ha o phela ntho bo itse papa is soft o buru mokopu na le tswekere here shaka zulu haleluya simo kopu ena lo na tsantsa o qetele o phela. Korobile tsantsa go kopetswe ke re kopa mphele tswe ke ka dutlo tsela mokopu o sontso tshutse mamele ke tlo tlwa o swaka o na rata mpitse tsa ntwe one fela dijo hore ke tlo ja because wa tsa hore ha ke jil ha ke ja hai ha feli ke dijo that is number 1 number 2 o na le mwana ne mong ke mosadi o na hlalo so thoba ba tlile ka Saturday ka Labrador Baba Bone, Natalie Mtakumu, Kitam Rappel. This lady came with about her hands, a kinali kereke, Kamukungaman. Negratolo Jahobona, Banabatleka School, Sam Lubo Vinki, Negrato Yahobona, the Fletiman Kiloja. So one who puts a car, Calabra. Unzopera Selequise. Unzopera. Weezy.
A re ne re ha o ka ya fleteng ya bona o loja bana ba sa fellwe ke dijo ha ka nka kolo yo o iwane o bo driver
ke driver kolo ya bona
yes ibile bana ba nna no re gauge ya petrol ha isebetse because bana ba sa fellwe niksi ke petrol
ona ngopotsa are ene ra o tla o runa ne re ba excited ne ke nete ne ke rata ho bona ke loja ke le gauge. Then King Kulia won. Bana ba tsama ka tota tsetse. E blue. Ba tse ne grata tsama ka yo. Bana ba tla ba banka di mang. Bana ba rata. Na go tsimwa na ba nkubella. There's a lady out in Thozama. Thozama na sebetsa maponise mona ke tsile rontsa sebetsa teng. O ntse le. Thozama na nka di makolo ya hai kankane. O ntse o pula mphomo.
How ya GNF?
Hanse ja gaute.
Yes, ntate o sengona
tsaba. How GNF ba tswa banga ba tsebi GNF ke?
Yes, o santsa no kena TV in GNF TV.
Gaute.
Yes.
Eh. No but ke bua nnete. How re GNF ba tswa banga ba tsebi? Ne ke kena GNF TV.
Yes, Jose Kamanta.
Kamanta. Thoza mona tlisa kolo ya hai kankane.
Ho sengona itlisa hore o tsama ka yona.
Are ke kopa se bitse kolo ya ka. Luna na ntse tse le tsadi tsi binka nna lona. Luna. Luna. Na Hunna le batshana ba bea dikarata tsa bona. Ke mang? Mphumo. La o pula nna le batshana ba fana ka diphoso di khate.
E ya ntate moruti.
Bana ba re.
Ha ne ba neile ntate moruti di khate tsa bona ntate moruti a di sebedise ba ne ba ga ba fellwe ke tshelete.
Ona ntle sa itsebe. Lona le fihla se ke le gutu lona. Ye lona. Tsa mana tlisa koloi tsa hai hona. Koloi ya a itlisa re ke kopa se bitse koloi ya ka ya Gauteng. Vingi bana ba nkadima koloi tsa bona. Sheba. Ona le batho ba ratwang ke ntate Modimo. Mpalle. But le understand it. Now, before re tloetla ho yena, ke batla, ntho e ke batlang le understand ke yena. Ke batla le mpalle book ya Samuel mtho ya marena pele. First King chapter 17. Chapter 17, verse 1.
Sehlo se re komellwa mehleng ya Elia. Elia ya neng a ahile Tishebe e Giliate. A re ho akabe ka morena modimo wa Israele ya phelang, eo ke mo sebeletsang. Ho ke ke halala phoka kapa hana pula ka dilemo tsena ha e se ka taelo ya ka. Verse 2. Lentswe la morena la fihla ho Elia la re.
A prophet named Elijah from Tishbe in Gilead said to King Ahab, in the name of the Lord, the living God of Israel, whom I serve, I tell you that there will be no dew or rain for the next 2 or 3 years until I say so.
Until I do what? I will then. Itse shabang ke rata kae a mona jole ke le thakhola ha monate mo itse ha komello e qala ke batla go bontsha hore hona le batho ba ratwang ke ntate Modimo. When o nehela to that person o tlama Modimo ra o hlokomela go ka bantwa ba thando go thixo shaba wetsala ene go tata blela a ka go pula ha itlona. For 3 years, ar pula itona. Next, I'll talk about the pool. It's a ha Elia, talk on Elia. Talk Elia, man. It's a ha komelo it al, hoba dry. Mudimi ya samata, alo prepare la mutia morata. Balampum. Lentulamrena la fish.
La fihla ho Elia la re.
Lentswe la morena la fihla ho Elia la re.
Tsamaya o lebe nga botshabela. O yo ipata pela molwatsana wa Kerite. O ka botshabela ho Jordani. O tla nwa metsi a molwatsana o.
A tlohla ka metsi a molwatsana because pula ha ile. Ah, ba ke le tlwe. Ah, ma ke le tlwe. A nete ba botsana ja ba tlwa. A go itse ka English mohlomo ba bang ba dula base ba tirimo.
Then the Lord said to Elijah.
Yes.
Leave this place.
O tsere ka taba la ba bo ipopeng ba bo taflagte. Tsale re bala ba base ba tire jwa. Bala ba ibile ba tlo base ba tire.
Then the Lord said to Elijah.
Yes.
Leave this place
and
go east and hide yourself near the brook of Cherith. East of Jordan.
Hey.
The brook will supply you with water.
Oh! Drink. Brook.
Brook.
Ntenu! Oh, there's what's in this, eh? Mr. Saka impolite. Shavanta tum di mueta. Nchebeng. Mamela no twaka. mphemetse ka jeke itse ha o qala ho ba dry ke molatswana o ne tsara molatswa itse ha o qala ho ba dry ntate modimare hey 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 di pleke ka ofela di ka ba dry. Di black cow fella. Di kaba dry. Modima re ba diena. Ke fametsi. But I favored. I gave favor.
Amen.
I get it yona. Ke tsetsa Elia. Aleu. Le rato le o modima rata Elia ka lona la etsa ra favor molatswana ka hore molatswana ona o se ka ba fellwa ke metsi. Ha ke re ho lona hona le batho ba ratwang ke modimo guys ke kopa le botsa mme wa ka e ka ba ka mohopola a mabitleng hobane nna ke kgutsana ke nama nngwe. Why Linda Hana Pounding Satan Haller Litone Hela Hun Abayet Abunit Maori Uyet Auruska Horn Nana Bani Mulatwa. O tlo favor rua ka bakala ntho wa ka bakala motho ka bakala mo profit modimo tlo tsa molatswa na ska ba o mella o ska ba dry di pleke ka ofela di ka ba dry na o tlo nge le sebele satano yetsa eng satano a tsiba hore o tlo favor ru o favor ruwe ka hore wena o be le something satana ka tla ntho tse pedi mo. A ga tsara metsiana an o a fe bo bana ba hao o a fe o nwise batho nwise ni family o nwise batho kanti e a se ka bakala bona molatswana ha se ka bakala batho bana ba o songo ba consider ho ribe ona limit ke ka bakala motho ya ratuang ke modimo. Bang ha molatswana o peta modimo ka peta o tshela he ntwe tla ngwe na kelelong ya fela ko lo patala dikoloto modimo ka tswa go di nyana na ke tswe tsa etsehle ke bone 20,000 e kena re ziki so tswa o seng ka ka minute thata sa hlapa lo hlapa hantle kena ka drop o lo hlohlura molatswana ntho metsi ya na molatswaneng. And Mulatswana wa me ha wa fuwa metsi ka bakala hao. Ke ka bakala motho ya ratwang ke ntate Modimo. Ntse tsama le nna ma. The reason why Satan a yetsa bonnete ba hore le sekela fihle. Because now the problem gore Mulatswana gore o be favored wa tshwana la o feila ntate Modimo. Because ha wa favor ruwa. God is not fair. Ha favor molatswana. But ntaur molatswana na o be limits. Ke ka bakana re fela ntate modimo ba tla re hombe le motho a tlona ng karo. Ya morata. Ma tampong.
O tla no metsi a molatswana o. Me ke se ke la yetse magwaba hore a o fepe. Elia a tsamaya a etsa jolo ka ha morena a molaetse. A ya dula pela molatswana wa kerite o ka botshabela ho Jordan ho seng le mantsibua
ho seng le mantsibua
magwaba ane a ye a mutlisetse bohobe le nama me Elia o ne a nwa metsi a molatswana o
tsela pele
ka morana kwana molatswana o wapcha ho bani pula ine ise isane.
Okay bala
verse 8 Lentswe la morena la fihla ho Elia la re Samaya ulebe sarapeta esidoni uyo dulate. Kisekila yete mosadi emu wa mosholo hadi. Hore kisekila yete mosadi emu wa mosholo hadi hona mo. Hore aufepe. Yaba Elia uatamaya uya sarapeta. Itse ha fitla khoronya motse o afumana mosadi wa mohlolo hadi antse a rwala patsi Elia a hweletsa are
now this thing is dangerous lutlile uthile lutlile uthile
amen
lutlile uthile amen lutlile lutlile ona ke mana itse metsi a mlatswana acha le utlwile
amen
itse a metsi a mlatswana acha o tlo bona gore modimo o ne a sena taba le melatswana le eng modimo ke a raa ke tla o tlala ka plan B moshimane wa ka wena ke kwa sokola jale a re tšhentšhe a re e sarapeta sheba all the efforts Nidi yotu waka baka la mutinu, mo profeta. Ilu nguri, ndata mudimu, haba tleli yotu waka pa profeta bahai. Basarani kutuwa li mamele. Ilu nguri, mudimu haba tleli yotu waka pa profeta. Bona, wabona tatinini, ki ropela kali pito la cheso, ifli ki lang understand. Mudimu li moyo halamba mamezi. Likot ala ubona, mukholo, wawuri liske la felwa ki chelte maru, osa tibore. Ikena jwa.
Amen.
Modimo mametse. Ke batla ho le ruta ntwana le understand. If o khona la ngamba ka yetsa series, ke series.
Yes ntate.
Ngamba ka tsela ka yona baking etla. Because some of you have little this ntho modimo ka yetsa ka re ho lona. Maphilong a lona le tsebe. Halitsi, that is why you didn't feel the testimony tsa batho ba banka di ma recollect tsa bona. Tsa batho ba ne ba batla kije. Tsama tsana ba dumela ho mphadi jo tsa mona because ba ne ba understand the principle ha le tsebe ba bambalona and that is why mudimo le tsa gore some of you mudimo le tsa re le be concern ka mabaka lona mohlalena le chelete ba bambalona mudimo satano le tsa re le be concern a le hlokise chelete so that le tsela gona ho fulfill the plan ya ntate mudimo and a ke plan ya satan plan ya satan Number two, Baba Mbaluna Satanu break a trust fail. Satanu rob a trust. Or in the team, you must have trust in a dinto. Ask us to have a dinto when. Ask us to have trust in a dinto. And that is why Baba Mbaluna Satanu has already promised. We have promised our not that we will not go to hell. I can't go. Get answer. Satanu will answer or ask answer. So that you must be able to break the promise. Baba Mbaluna Satanu le fali mabaka. O kotele tu so enza mabaka. How kotele watu wako enza. O Satanu eta o break at o roba in. Trust. Emu nja atima raha mkutu kupakili tuse. Nshebeng hema mene mene. Kwa kia labwana seluko vile lukho nshebeng mene mene. Ke na le potso bana ba go gaya. Ke o ke le betsa se le ke Frida. Ha ke nke hore o ya wa tsamaya. O mfa motho mamja le fa chelete re mamja le fa ke kopa o rekele bana ba ka dijo o hlokomela ke ya tsamaya nna ke be ke le siko ke tsamaya ka mosebetsi go fa chelete o rekele bana dijo o ba yetsetse mohlang o gutlang o botlhola mamja le fa jile chelete a sa etsa dintho tso itseng a di etsetse bana kapa a hlokomele lelapa ka chelete o ntse o tlo mo fa chelete o ntse o tlo mo tshepela go etsa ntho ba bang ba lona ke ntho e tsa etseng ka lona modimo a qeta gore tshwara mokotla ko ona ngwanaka wa chelete ke ena o na le moprofeta o na le dikgutsana o na le bahlolowadi a auswaka se re le bona le nonne le tšhentšha di-hairstyle mamenemene leba modimo ebile di nne di tsomoge bane le di etsa ka tšhelete ya modimo mamenemene timo le di-dreadlocks tsa teng se bile di le loso ga di tswe kare ka tshepo one by one. Le mapondo a teng kare le ka hakuluwa le wele fatshe taxi le ha ke le matin le taxi ha o kena o kobetse ha o kena ka ra taxi kobetse be le ha ka le matin mona le ntse bonolo tshe e ka re ke fleke. Le ba modimo ha tshepo o mo phondwa hawe baba ngilo le batle o seng ha o bone bile o saka mahlo ha o tsebile o kae le phondole le thethele ha nyamele. When o farm to responsibility mo fatshelete or ko fatshelete na ke kopa o mpatalele di account o yetse eng o yetse aba ija o tlo mo sepa baba ba lona le ntse jwalo mo dibila re yena hona le ya malaki mo chapter 10 aba ibile ama like yona le batlo le bona ya malaki yena re tlisa ka tempeli nyaka selite mudim keep your blessing runa runa na kure ha jamo ya malaki ba tsatsa pala ka mflopo tsa malaki ke bana ba ba usasa mamene mana chelte tsengata ba aba tafuni ba itse chelte malaki ba se ba itse sizokubona thixo nezo zibusiso zakho. And some of you haletsi burwai satana le fama baka ka chelete. It is because satana yetsa fela uri u battle break a trust or that you must call out trust. Now here's the thing, here's the problem. Praying for somebody as a trust in king that you is just a waste of prayer. U rapela muthe sa tshepeng king that you dim. Ba ba mbalona once u tsora chelete bo sa nehele le ha moya wa ntate that you dim so u jwetsa. Because some of you liblelwa ke moya wa ntate modimo only hi baba mbalona liblelwa ke moya wa modimo utso ndutso ntshebeletse Facebook liblelwa ke moya wa, but the problem satano le fama baka, and the why satano le fama baka satano damage relationship le trust so that modimo ska tsala trust because satano wa tsiba hore yena yena ha ke moneletsa ke re a yetse a fitisetse mo profiteng a fitisetse dikgutsaneng a o yakya a ijalela le itjalela tlhamona thiswa le itjalela tšhelete na leije le ka bana ba lona fumane spoiler bana ba o yetsa eng o yetsang le spoiler bana ba lona le ba fepe tšhelete ya ntate modimo le ba spoile ka tšhelete ya ntate modimo satan o yetsa purposely to break the trust so that o ska hlola o ba molatswana o trustwang ke ntate modimo ska hlola ba molatswana o trustwang ke ntate modimo. Two, o ska hlola ba le gwaba le trustwang ke ntate modimo. I used to make this demonstration ke re ntate modimo ha sa o trust ho kotse tlo ntate emamo le wena emamo na le ba ra ska tsama mamo tsela emamo tlo kwa ntate o mo profeta wa ntate modimo o Elia maruna le tshe khumalo le nakwana le ke nna ba ngwe tlisa ka ntate modimo ka nnete hero Elia ya tshe mara ntate modimo go bontsha re ne ke tsa mohlala fe shebahe ntate modimo o batla o fepa mohlanka wa hae ntate modimo ba tloetsa o fepa mohlanka yo a mo ratang tlo kwane mosimane waka aiwa emakanqane ya kwane modimo o batla o fepa mohlanka wa hae mare ka bomadimabe modimo o batla o sebedisa motho yeo a ka moneletsang dijo gore yena a di ise go motlhanka wae a kry metsi o aneleditseng molatswana ga e thetha nam a kry metsi o ile a re metsi ke tla neeletsa molatswana gore molatswana o fe Elia metsi now this time shaba ntate modimo etseng o batla go fepa Elia dijo ga ntate modimo e metlhogo yeno ga ke mo neeletsa dijo tse gore a le o di fa moprofeta ga di o fitlha yeno le ya shopong straight for diphatlho gore net ka sonte a tlo itlhatlhela rona nane ke etse example a ke tse boe le kwata so se tsamaya se aqabanyetsa se aqabanyetsa so nane ke etse example o di vile that now yo modimo mo sheba yo yo no sa jwala yo yo modimo never yena a ke tlo mo tshwarisa dijo tse modimo a sheba yona o na le nyatse o mo shebile fela mari ke tsa example tshelete e tlo ya dinyatsi now bohloko ke bona he ntate modimo ke ha le forced ho feta batho a ba siya mona because of our trust now shaba ntate modimo etsa ke ana ba feta ka ofela a fihla re wena at least wena le gwaba I know ke a o tshepa you are not going to be selfish le gwaba you are not going to be selfish ke hlola kere lona le mfumana sex and the root dintho tsena ke hlola kere never expect blessing but o sa laelwe o tla utlwa ntate modimo re o re ho Elia se ke laetse magwaba ha re kwa kopile ha re kwa laetse now the problem kore batho ba batla dintho tsa ntate modimo mara ba batlo laelwa ke ntate modimo that is why le ba tshwantse le ba moya wa modimo o ba laelang gore ema o nehele mara bangeke ba yense because ga re mofuta wa batho ba laelwang ke ntate modimo but ka bomadimabe the problem kore o batla go tshwara dintho tsa ntate modimo but ga o batlo laelwa ke ntate modimo now problem shaba ntate modimo are a feta batho ka ofela ara ke ba trust batho bana ka ofela I don't trust them modimo a fetela legwabeng a re legwaba wena ke tshepa wena at least e tshware ka molomo legwaba le tshwere dijo le tshepaletse ntate modimo ke le ena le isetsa Elia dijo ba kae batho ba jalo matsatsing mamela mana baka once ke kopa le ena le nkutlwa ka lebitso la morena jesu lebitso la krist once ho na le ntho e reng nehela ska iphapanyetsa ntho eo because once we iphapanyetsa yona you are breaking the trust o roba trust pakeng tsa o le ntate modimo o senye trust number two when modimo a beile pelong ya gore ntsha mo nehela ka bokana ska wy don't be stubborn because that thing you are going to break the trust to tikwa ngeka pinda kutembe God will never trust you why rina le batho sa gone go tshwara di chalete it is because God doesn't trust them ku khobantu thutwa nga bathembio and there is no way muthu ba kan ka di nthotsai abadi ba control on ya how but that's how trust is impossible it's impossible why rinka chalete sa rona ri isa banke why re sa di beri ka tlong why re sa di tshwarise di family tsa rona it is because we don't trust them why se nke tšhelete ya gago e ngata o e fe bana bao o re mpeeleng tšheletena it is because we don't trust them why re sa bee tšhelete tsa rona bathong it is because we don't trust them that is why re di isa moo re tseba gore di a tsha poleke yane ya tshepagala the reason why re isa ditšhelete tsa rona bankeng it is because we know gore banka ya tshepagala so rada ke lo e beya bankeng Why say they even name Bahao? Because you don't trust them. Number two, no, now we say. Now here's the problem. Kabo madi mabe. But wa rakara di kereke. Habasa tsheshwa ke ntate Modimo. Kabo madi mabe. But wa rakara di kereke habasa tsheshwa ke ntate Modimo. That is why res number to ba paka ndi blessings. Tsetswa ho ntate Modimo. We don't have people but I can't place in center. That's why we want to do. Why? Because our son about to say something that we do. And it's dangerous. Obama and that we do, that we do, that we do, that we do, that we do. It's dangerous. There's no way that we do not get separated from the Lord. Number two, there's no way that we do not get separated from the Lord. Maru and Abbas are two way. That is why some of you listen for the kabupa kiba chelet. God didn't know who born a chelet, who follow a chelet. Mamela, the call out. Le di problem it's a strategy sa satan mo hla o qeta go tshwara tshelta o rotlonehela o bo hla mabaka bangata o bo wa fa attention it's a strategy sa o satan o batla gore o senya relationship ya o le ntate Modimo o re ntate Modimo a ska hlola o sebe a o trust now arma tenye because ke batla go kwala thank you guys. Verse number 8.
Lentswe la morena la fihla ho Elia la re tsamaya o ya sarapeta e Sidoni o yo dula teng ke se ke laetse mosadi e mong wa mohlolo ha di ona mo
tsamaya o ya kae
sarapeta
e kae
e
Sidoni se ke ntseng
ke laetse
magwaba a laetse le mosadi yo no etsa jwang o laetse le ntse le tsama le nna I le aware Modimo se betsa ka batho ba balaela. Samori tambotsa tate muruti tate Modimo o laela jwa motho. Un laela jwa. Tate Modimo o laela jwa. I said to Luna ka tsatsile le ka re tsa ntho re bitsa small voice. Small voice, small voice. Small voice a se na yaka kintho e buang ka ruwe and that small voice ha e sebetse ka bogonata there is no way that small voice e sebetse ka giving ka ofana when hona le ntwe re nehela you need to honor that bona ntwe o pasana that small voice pe go rukwa le mati wa rahatsetsa wena mo Sirelba holu peku kitele kinya ba tuka mon. O kala uto. Nsebe luna lo ratete tawo. That's come rudilam bubiz vater. Kunar na li top nonsense so kana resha baniche. Biz vater on kuku ampona. Next lo kwala kana se kitu kina next lo muksa mo. Wena uboni no lo sinche. How to amakule. Hey Luna, Chibi. There's a small voice. This lady, how do you think I'm on? When I'm entering an elegant child, I have a shampoo, I can't swallow. I told to me about fish or like it about a caracar design. I'm sebiti. A shampoo, I can't swallow. Think I'm on. A shapwa ke letswana la bala e wa ba le ntere ndiriza na mosebetso ska bana hela ka chelte a shapwa ke letswana le tshosa. Now let me show you something or letswana le operate jwang. letswalo le dangerous. There's a lady ana tle mona ke tlo morapelana ana le HIV positive. Then ke morapel ba le ba ba mo kentse AIDS. O na tswa o testa. Ka nnete she was HIV positive. Bopa ke bote. O tlile now recently abantu jetsa ba tlo test be ke re yana ke kopore ke di test and then ke tlo rapella o e test anansukula abaqeteletsa nthotsi then ke laboraro ka laboraro ke mo rapella o di beile mona di test ka mo rapella a shapoe ke letswalo a hlatsa ka monwesa bometsi ke cleaner system ya yamati ka morapela a hlatsa ka mjoetsa ka re ke cleaner madi a o fanda beile ka morapela then ha go tila tester ha go to tester tsar negative dite ni rat tsa fihla tsar negative di results ore hona habwa ore she was shaky kana go tso a tlo testa a thothumela a sa tsebile go tshela madi mane ba bang ke tswa le qete tsgale lo test a ye ga re di do mane se a kene no le ka bona batho a kene ka tlasa itafole tse Luna. A thothumela. A ba qeteletsa testile ke bopa re di shebe screen. A di rumela ke a di re HIV negative ke tsana. La di bona ke line one. La bona. Ha qetile wa mfounela o excited. Boyfriend ya hae e batla ba lo testa AIDS e batla monyala e batla romela family itsa qeto ba excited ka mora nako late nyana ha khutela ho tsona ke di re mele mmedi ka hopola ye mongwe wa Kimberley a qeta ho testa a qeta ho ba negative a di nka di lahlela ka holdropong a di beile a le excited mohlang fihlang famili a re tlo ba bontsha aa di bea odi ba tafole ke a di le pedi ape mela ei boloisa badlale ei nona boloiloi ha badlale Now, who confused? Kiruena, Milayano Tantieta Lily made, if you are positive. Oton allowed tester a manacre or pregnant. You shall pass Lark and Mela and made if Bauketi. Halily tester like Zibon to them. Now, shaba letswalo letsa, Satan o mo shapile ka letswalo. Ha qetile, itsa realize jwale, o excited. O emetse monna, hore a tlo bontsha boyfriend hore HIV negative. Ke a Satan a mo betsa ka. Now, Satan o etsa eng? O sebetsa ka ho lumeletsa. Satan o etsa o sebetsa ka etsa ka o lumeletsa le ntho e Satan a e etsa maphelong a rona ko re lumeletsa because he knows ntle le gore a destroye relationship yao le ntate modimo le trust a keke gone the only way ya gore a o lumeletsa kore fela a senye a o shapise letswalo a o tshwanetse o tlo nehela a o fe mabaka a etseng a etseng a o shapise letswalo that is why re na le batho ba reng ke ne ke batla o nehela mare ke ile ka shapiwa ke letswalo why letswalo why o tshwanetse o nehele bo shapiwa ke letswalo Why don't you need? Why have kata ubori ki konsa bukana ha kwedi fedile ububale matata? Why? Why? Yeah. Satan, what's he, man? He knows. walumeletsa ba loe ba lumeletsa ba satan ntho o satana ya sa fela yone ko re lumeletsa that's all ka ko lumeletsa ka re ho yena ke mo jwetsitse ka re kopa o tle kwa ngwana ka laboraro ke tsa tle mona ka laboraro kapa ka labone ba re tla check tla tla ka labohlano ho na le emo le yena boyfriend kwa mona Bloemfontein boy a ke tsebile route mona boyfriend a re ba kopa ba lo test boyfriend re kopa lo test ana ka unyana amfuna ntate muruti boyfriend a ka kopa lo test modimo ka ntate muruti ene ke a tseba I'm HIV positive it's just that ke ne ka le bontsha phone nyaka anga phone ka bo rapela metsi letswai ka di rapela totile kare ke flasha ka rotlo rota hangata ka khapo kare ke tlo rutisa hangata motsitsi lona batho mlimo Marlona, can I let alone? Say, Luna, when I can let alone. You want to see this? Mootiti. Oh, hey, get a game. Now you think I'll be for monthly. Karapela makapu, karuto root, karuto tsitsa, kimbe kibwe kamutsitsa. Uto tsitsa hangata. Anta ta tsitsa. Anta tila unrubela voice note kitsa o test. Ya na uto tini ki straight. Are negative. Itemu. Una iti o tata wa, kifimilu rute. Now, but ntheki bata o tawo yona kupale mamele. Satan u wari lumele tsa guys. Ha o tlo nyala satan o tlo o lumeletsa a o kenye di-aids ha o batla o tlhonolofala satan o tlo o lumeletsa dintho tse o tshwanetseng o di etse gore o tlhonolofale ga o tlo kgona go di etsa ga o batla o trustwa ke ntate modimo satan o tlo e senya trust eo if lekela ditseba dintho tsena gore satan operata jwang motlhang lekela ditsebang bana ba ka le tlo thusana le mmametse masalang Retlo etsa jwang? Retlo thusang. Now, ka baka la nako, Mathayi mphomotse, Elisha fihla sarapeta.
A fumana mosadi wa mohlolohadi a ntse a rwalla patsi.
Eh.
Elia a hweletsa a re, ke a o kopa, a ko ntlele le metsinyana ka mohope, ke tlo nwa. Ya re ha mosadi a re, o yaya, Elia a boela a mohweletsa a re, ke a o kopa a ko ntlisetse le thatana ya bohobe mosadi eo a re ka morena modimo wa gao ya phelang ga ke na le gae le thatana fela phošwana eo ke nang le yona ka lefiswaneng ke ka tlalang seatla le oli ga e sa le kae ka lekukeng ke thonoka
ditšhatšhana
tse seng kae gore Kio peha na le moshenyana wa ka re tle rije re ntano itshwella. Verse 13 ya ba Elia o re ho mosadi.
Ya ba Elia o re mosadi.
O seke wa tshaba.
O seke wa tshaba.
Tsamaya.
Oh. O seke wa etsa. Elia o seke wa tshaba.
O seke wa tshaba.
Shaba Elia o tibile re first enemy. Ke fear first enemy ya bana ba modimo ke an enemy ena etswa e hlakae ha ona hana ho lose ntho ho qetela ka bona hana nka ho hloka re tsaba ho hloka re tsaba Elia o re wena mosadi ona o tsaba ho nka ntho ho qetela because o tsaba hore ha ka fana ka ona o tlo hloka Elia rona ska tsaba nna ke tlo bontsha something very powerful mo akere ke buile ka gore ntate modimo o ile a eketsa matla a Jesu ha Jesu a qeta o lose matla le mametse ba tsalang. Now Elia o re mosadi ona o seke wa etsa jang? O seke wa tshaba, tsamaya. Now ntho ena e bolela gore ntho ena ya go tshaba go fana ga e qale gona jwale. Ntho ya go tshaba go nehela le go tshaba go arwana le ntho ya go qetela ga e qale gona jwale. Ntho ya go tshaba go nehela le ntho ya go tshaba go arogana le dintho tse gore tsa go qetela ga e qale ngoko gale le teng. But Elisha ore mo mosadi yona sheba e tlole ntho ena because ntate modimo ke yona itseng o e etse ntho ena. And there's a miracle ntate modimo a batlang go etsa ka moraketso ena. Ntle le basekomane le jekeana ahle agree the same way le lebikirilane o kae motho na o thusa sobo boitumelo ke sentse ka o praise sorry. Kwala lebikirile ka fatshe sheba agre o na le oli ya o qetela mosadi yone le phofu tse nyane tse jwang tse nyane. Now mosadi yone o tshaba o tlo o fana ka tsona because o tshaba o fellwa o tshaba le o tlhoka o tshaba le o fellwa le mametse bana beso ke a qeta jwang ba batho ba dicamera ba tlo o tlolowa pela rona mo ba sa rolowe straight pela rona. O ne o sena gore le ka sa roloa plekeng e nngwe motlhomong ke maaka ema yona ke mo jwetse ka rona le pitswe ko jwetse nene last week ke mo jwetse ka rona le calling mara a se ka ba tata bothata ba lona ke ka le jwetsa nna ke sa ba le o le jwetsa because le nka dipikara tsa haifa le lokale if ana sa tshwara camera ka ne nka le bontsha ntho ya connecta le ka mosaba ka lightning e nngwe jone ke tshaba gore tlo senya camera yaka ke mo bontshe re te ntho ena ka mo tloela ke tlo demonstrate ona jale a ka tswa fatshe tlo lo qala kere ke bothata ke bona. Lo utla sa hweletsa kae ka Maru anointed is very anointed. Very anointed. And a lintern with Satan, what is Yaka banana? Sanya Taki banana, come moth. I'm rather lay an apple. White. Ring amen ke le tlwele.
Amen.
Re kwale. Ntshebe, a kre ke Elia ke mosadi wa phofu ya o qetela. Ne? Le oli ya o qetela. Tselo tshwantsa etse jwang? A fane ka tsona. Now, Elia o re ho yena, a se ke ba tshaba. Ha a tsho jwalo, ntate modimo ya batla o tlo refila. Mosadi eno modimo ke a entse tse
Simon
modimo a le ready for mosadi eno a le go refill tete modimo sa e preparele mari emetse re mosadi yona a overcome spirit is a fear ha qetila a lokolle a fane now ka bo madi mabe ntesa pamba tukena tebo mudimo how ha tlo refill ha e bontsi tjena hore ke tlo refill ha qeta ona hela ha qeta ofana sense ke le ready refill a senga tebo na hala now once una hana huntsa we ipotsa hore ha ke qeta huntsa ke tlo sala kae because ha o tsebe re tlo etsa jwang because you don't see that refill mosadi ona le yena ke a tshwanela etsa jwang a risk a etsa jwang a risk a fane a sa tsebe re tlo etsa la e Elisha o itse phofulo o le dikeke tsa fela o fihlela ntate modimo a ne sa pula bala timane eno mphomotse be re qetile
morena modimo wa Israele
ore
phofo e ka lefiswaneng le oli e ka lekukeng dikeke tsa fela ho fihlela mohla morena a ne sa pula lefatsheng
bala
Mosadi eo a tsamaya. A etsa ka mo Elia a molaetseng ka teng. Mosadi eo le moshanyana wa hae le Elia bana ba ba le dijo ho ya hwile.
Bana ba ba le dijo ho ya hwile.
Phofo e ka lefiswaneng. Le oli e ka lekukeng. Tsa fela tsa seke tsa fela.
Sheba he. When answer fana mudimo ntsetsa hantsa fana mudimo ntsetsa so onta refi why because it's any ministry wa hai aleluya it's any ministry wa hai jesu ha qeta u fodisa musadi yani matla qeta u tswa yena mudimo ayetsa so a mu refi Every day, how you get out for this about tomorrow, get out local about how you feel the suit, Mudimu refill. Begging a tongue, how you get out the local, begging a tongue, Mudimu Santa refill. There is no way in the depth of our need. We can go about the refill. But look at the tears and Rose Cabal refill. Trust. Isn't it? I'm telling you, it's a bit of a problem. The right answer is the matter. You're not going to imagine it. Bo sister ba khale ha ba ne ba imaketa ba ne ba ya motho ba lukise color ya motho butwa ka color ya ya dulang ke sentho le yetsa ya matha
you have something on your cheek
kya kwa a ke tle ba imetseng ba The givers, Linda, have no defense. Na lidi leba tubane helang, have no papa mpa kinsaka lebo. Umba ufapa ni felaka or emu le mo specialize ka. Mar the way kili important teka timpelanta timudim kabakalante dintotunte timudim alibile ngona. If ne li tibarudi lilun. The givers le bohlokwa hlokwa hlokwa ke go bawe Peter bo godu le bohlokwa ha hona papa mpa kentsa ka lwena pela ntate modimo ha papa ho mone no ha re tagetsa ka mphanto kotse no mari tloile ka mpa o le rafa ha tine her motlweleng ke tsa ka nna tine o pilo nyana mme ga tlo fela re tsara bokana mme tlele papota bona mme tla itlisa o qeta ha o batla ska tsa maya gore na batla go praise na o shebang ha hona papang ho ntate modimo yenwa as a giver o buhloko jo le ka yenwa as a healer tsela ka motho a ila now ke go pa pastor November tlo go ntate tiburu November ho ntate modimo re tsena ntate modimo a sheba a giver o mo hlompha the same way a sheba a prophet it's just that vuna ba root ke rona ba gona go ipuella re be re bona le re le bitiru feta lona ba ne lona le tsebe ipuella that is why re hlompha go sheba root mara hantlentle a giver e bohloko ka tsela tshosang because Mosadian wa sarapeta. Modimo na ikike a etsa le thontle le yena. Modimo na ikike a iphepela Elia. Ntle le hore a thuswe ke Mosadian. Modimo, wa bona ntate modimo re rata jwang? Ha gone ho mfepa le ka mmotsa. Hloleile. And that is why a tlo mpatlelang batho ba ba ka ba trustang. Because ha gone ho mfepa. Modimo ha gone ho mfepa dikgutsana. Modimo ha gona ho fepa Elia but ntho ileng a yetso ile batla motho ya ka mo trustang so come on man a giver you are so much important but it's just that lona le tsebe bohloka ba lona that is why le sa gone le ba proud ka lona ba ruti ba proud ka bona because ba tsama bohloka ba bona and ba tsama value ya bona that is why most of the time re hlompha ba ruti ha re fitla pela bona re ya dedi Hell, oh Shagazul, hey, I did. But the reality of the truth, don't you listen to us? How huna ba tuba bushokwa to la kadi givers belanda te mudim. I'm going to tell you why be etil. Huna ba tuba bushokwa, shokwa to la kalon. Bani hate, but I let say. Number two, a little bit of value. And but about quarter really treat us special. But about quarter. Some of us are against someone that the bishops don't the give us the respect to John. They respect to us. Some of us are against the give us the respect to John. Because they are value. Liavelua, the same mudima kisantolo mudima habata ufodi sabato. This it is the same way that the mudima kisantolo habata ufepa osebedi salona. Only trust akai the same way I trust and runa runa batanga bay. Auna papa, but the only thing you refer when I specialize akai giving, naki specialize akai ufodi sabato. That's all. But rebushoka both of us. Mudimo na ke ga etsa letho na ke ga iphepela mo Elia that is why mudimo re ke se ke tswa mo sarapeta se ke tswa batla mo sadu ya sarapeta because I cannot feed you I cannot gamba ka batla motho now here are the benefits ya pele when mudimo I will trust the more unta Mudimu is the more a refiller. Kimu sebetu hai. Yena musebetu hai kuyeta shon? Ku refill. That is why we share kata tine na kuru from today. I understand day. And then halu kata understand. Halu kati litwe leo bastabon. Allow mo ya wanita te mudimu haubu ya lilon. And then yita se unita te mudimu ha relisiate. So that mudimu ha tiba utrust. And when the mudimu ha utrust, he will always refill. He will always. Ukira bwana, Oka ka ruwa shaba mara chelte aksana chelte mara ke dula ke na le chelte mara ke na chelete le tswantwe a le tsebe ke na le chelete ke ha ke re ha ona chelete banke nga ona le thoma re gona o tshela petrol khona re ka dijo khona e mara ha o tsebe jwa ha o khona o explain and thing but it's happening
ai
le tsiba ntho ba solana ha wa tina wa ja but you don't you can't explain it how to explain and thing jwalo ha o tsebe e tsana jwa modimo khona o etsa jwalo o batho ba o yena aba trusta God can provide you. I can provide. Ne ke jo tsa motho ka tsatsi le leng ke re nna. I've been there mo boemo bophelo ba ka boileng ba tshintsha. Dintho tsa ka tsa tshintsha tsa drop. Le nna ke le jetsitse. But I don't know ke survive jwang. I don't know ke survive jwang. Because ha hona le mohlankileng ka matha ka tlong ka tjhelete ya appreciation. Ka nako eo ke neng ke na le mathata a ditšhelete I did not come bo ntate pebone ka fitlha kang ka tšhelete appreciation le a tseba ga ke aka katla ka nako eo ne ke na le mathata a tšhelete but ke ile ka nna ka bona ntate modimo a ntse amprovide a refila fela petrolo tsona ntse ke tsamaya ke ya godimo le tlase ke ja life ya ka jale ka metlhana ke ile ka hlola go patala ga nngwe restauranteng ga nngwe le tege ke a tlhatswa dijana Itse ke re ke tlwa ke kitcheneng. Ka re pele ke a kitchene ke fole le tshepiso ka re tshepiso. Nzame mo tshepiso a transfer. Ke be ke patala. Ha e sale o tlwa mohlang wa until tsatsing lena. Bophelo ba ka bo sa tshwana le pele. Mare lifestyle ha e so change. Ha e etse sense ntho e ke buang. Bophelo ba ka bo sa tshwana le pele. Mare. Lifestyle has changed. Bophelo ba hao bo ka dintho di ka tshintsha mare lifestyle yona e bentse le the same. Modimo ka kgona ho etsa jwalo. In short, le bohlokwa. But the only thing e tlo le shapang fela It's when you start to as a giver or in. Le buhlokwa ka tsela tshosang. Ka tsela e tshosang. Thank you guys. Ka tsela tshosang. Le buhlokwa ka tsela e tshosang bazalwang. E tshosang. Ke go bara le di profebia ke a go qetela hle. Profebia chapter 19 verse number 7. Proverbs chapter 19, verse number 7.
Verse
17. Arbale 17. Yena ya 7 ibu yantu tebu shoku. Iri mufuto no shuwe liki baha. Wari kweli. Kratiti mala teche nanda. Wabata sentiri nal matata tlar. Arba kuntu tutu rohuputa ngur familisa runa dirrat. Chapter 19, verse 17. Kya khala basa bai maikile. Ye rimu futa no kwele ki baabo. Bai maikile. Bala, 17.
Chapter 17.
Chapter 19, verse 17.
Chapter 19, verse 17. Ya hau helamba fumanehi.
Ya hau helamba fumanehi.
O adima morena.
O adima morena. Hey.
Seo a fanang ka sona.
Seo a fanang ka sona.
Morena o tla mmuseletsa sona.
Aleluya. Aleluya. La bona taba re finisha kae mona. When u fana, ka la bobedi ntse re fana, re ntse re etsa mazalwane, re adima Modimo. Ka English ite.
Verse 17.
Eh.
When you give to the poor,
ay.
It is like lending to the Lord.
When
you give to the poor, it is like lending to the Lord. And the Lord will pay you back.
ha ile nala u ka temana yo iba ne te bona kutetela
verse 17 when you give to the poor it is like lending to the Lord and the Lord will pay you back
so somebody tla re mara lona le fa November agre moto tsoga o tla re lona le tsoga
le
fa November wa bona jo November ni se giver asa ne ile u ba futsana then ne ke tlo re lwana o fa November but na lwana the reality of the truth na lwana re fa ba futsana
amen
hona le different things akatsa di bike hona le this guy yo thing Schofield ke ba bona ba bang Schofield ma bana ke tloa na ke ba sia lo ja pelwa ka ne le bohloko ke ba ke gotla ka bakala lona because ne re bukile le mnate o ne le mnate mo na le bo ntho tsengata mantse e le rupilisa ka thata gore motho la o tsamaile tshwantse no metsi a thapelo metsi a ba le sticker hai hai tshilona ona re ntatanya ta he monta tepe ba I had to keep a see so ha ke tlotlwa this guy o tla ho nna o fika bula wallet ha na chelete o ntsa 200 o mpa yo ar doctor no vutla reka drink tsile then hona le ntwa chatshara ya bike eke batlang so jone una itse ho nna no vikitla ho rekela ntwa ena ma so ha ke tlotsa ma o re hey no vi ke bona chatshile phone now ke go fe ntwa ena nna ke tla bona hore ke tla reka kae and o tsantsa e order ha se ntwa ka reka mfela ampayo so ke checka lifestyle ya this guy le runa ka ofela le baba that guy rekaya di jombe re dula ka ofela nje he will always suggest to patala bill now ke sheba lifestyle ya hae ndate mudimo a hana Schofield a fellow ke internet ndate mudimo a hana Schofield a sotle that man about clinics and ka le sono le nna ke ba tlosa nna ha sina tlo thabela ngwe ke tsama ka bra batho ha re kena di shopong but ntho ke batla tlo ha re ha ke letsele ke driver tsena ntse ke ana ha ke re mari I understand why this guy ali favored he is so much favored financially in everything now ke sha ba pilu ya hai hore this guy we tsai then something yamplelor ke ka bakana sen when o le mofuto jwalo wa motho a giver Munehedi will always survive. That ebebani, a giver will always survive. Because before we were blessed, when we were blessed, we were surviving.
Amen.
You know, when I listen, we can listen to my
ear.
When we were blessed, how could it all fun? Obosa blessing. Bake sa re blessa o boqala o survive di nthobe di fa sama re bontso o survive now ntho discourage amba nehedi it's when as a blessing kana go qeta ngone hela o ba discourage because kana go qeta ngone hela we expecting blessing kanti kana go ngwe ha sika do go tsela re nehela today be re ba blessed today But so long as you are blessed, you will always survive. Come on!
Glory to Jesus.
And stay underestimated about survivor. No, stay in the hanyani. Survive you, who be alone, mudimu yishakuri wa hao. That is why every time, mudimu kabanta provide, akari tila, tzoke, urimetu etesho, u survive. Can I talk to somebody? Elisha was suffering. That is why anamometi amula tswane. Una survive from putimu na mu survive visa. solanka soka atola me the real water pula soka ina. Una eto zona survive.
Jesus.
You will always survive. A giver will always survive. So take your rata mbuke yari proverb here. Iri, yafana humu futana kadima ndate mudimu. Guys, kongilu zoete. Iveri ndate mudimu kamu pata la back. Mudimu kamu pata la back. He will pay you back. That is why, live today, hakina stress and nix. Yes, life yaga isa chana lipi. Financial isa chana lipi. But let me tell you something. Haona le mshankina li stress. Listen, sinyane. Le sense nyane bila ke ikutlwe le bohloko bila le batho ba ngutlwa la bohloko ya batho ya tsoba no ke ngutlwa la bohloko ke le hlanye ke maitseng ke sotlehile o di ang kham perfume mna ditse na perfume ya ka se tsena se re nga o itsela ka re ke dumo and perfume tse reng a o itshela le next day a utlwa e ka re spray maphele tsa rona ke so many things that tshintshile maphelong a batho ka mora COVID le nna so many things e leng tsa tshintsha ka mora COVID but ntho e ke sa etseng ke a ikukutlela bohloko two ke o balea dintho tseo ntate modimo a ntshepetseng tsona ka baka la temporary situation. Ke kopa yena ba e utlwa tebo a ba e utlwa dintho di tšhentšhile a di sa tshwana le pele ne ke bitse lebo ke mo dudise fatshe le e ne ntseng ke consider e ke utlwang gore nka ae ga ke rata la itse mo ntwana o tsela metsi di ma siret a qetile we mathe ke na lui she ba ke re ya le bona mo ya rona batho ba Old Testament sinto tsa nna tsa batjha hey Paulus tatu ya ke mothabile wa so timane ntseding kopa ukwala jwale ke re kere batho mo dio nna ske la tla ka di hopes tse o di le na ne jo le tlo ja monate mana ke ba le lebo le ntho le batho ba bang kere ske la tla ka di hopes o di ma high bank a fihla mami la go tsama mang mong tsikile kaya agrat ke ba fela ke batla ho ya so ke bulela ke ba jo tsikire nna ska la tlhaka di hopse o dimo le na ne le tlotla mo routing ya seng at least successful kira next motho a tla mo pelong ba ka ikemisetse o tlo sebetsa go pa ipita mothatla mophelong ba ka ikemisitse go tla sebetsa a ke na mosadi a tlo expectang gore a mfounele a mpatle mollo electricity a na le matsoo a ba beya matsoo a o beela tlo mphopholetsa a futsheka ntse o ipopuletsa. Ke le motlatlatlatlo paqama nje ke founele molo o fedile ne re report-o ka le ntho le vorso o tpote spa kopa letlwela le atenewa tse ga na ke fitlhile jwa mare mongopotse ne ke le kae mare ne ke le kae kae ne ke le kae kae oh thank you ne ke re ka mora COVID dintho di tšhentšhile but there are two things bana baka tseo nna ke sa di dumelang di tšhentšhe one dintho di tšhentšhile financially re tšhentšhile everything e tšhentšhile that is why ke latlha ka etsa taba tsa ka di be clear ka re nna ke a lebela motho a tlotlang a santse a jere camping chair next nkadime ngwanaka nna ga onna mosadi a tlotlang go nna a entse tšeng le tla etsa banneng ba lona nthoo not because ke a sokola no ke ne ke bua kere nka le support-a ka etsa everything mara ke sa tlo etsa ke o support-a motho a robetseng ka mokokotla paqameng I will never do that. I'm expecting re tlo sebetsiwa re rane di-project re etse eng go sebetsiwa now ke batla gore two things tse ke sa kanka di baleya nna tse ke kwalang ka tsone as much go na le di lifestyle tšhentšhile mare dintho tseo ntate modimo a ntshepetseng tsona one ya o fana ha ke dumele seemo sa ka seemo sena se ntlo se se ntšhintšhe mosadi ena wa sarapeta o trustetswe oli le phofu di se di le nnyane ntate modimo a re ke a o trusta wena tlo ke o tlo o se trustela o nehela ke a bona ke komelelo ke a bona go lapuo mare ke a o trusta for o nehela efite ntho e ke sa dumeleng go reetsa le nna ke a gore just because dintho di tšhentšhile be ke rena o tshwanetse ke tšhentšhe number two e ke sa tlo go e dumela ke a gore ke seke ka patala staff saka I will never do that. Nka se tlwele o patala staff sa ka baka la gore dintho di tšhentšhile. Number two, nka se tlwele o nehela ka baka la gore dintho di tšhentšhile. I still give, ke ntse ke ba patala, ke ntse ke ntsha, ke ntse ke nehela letsatsi lena. Why? Because I know those are my responsibility. Tseo ntate modimo a di beileng godimo ka. Le lona. You need to know hore modimo beileng as a giver make sure that there is nothing you will do melang because certain the situation ha di normally ke tabuloi tsa tsa mfela hore qeteletse so faith in that modimo ya nga tshwantsa o trust ala uku ala uku the situation tsering ke tabuloi ha di normally the situation telling the other one, I don't know. The financial challenge telling, I don't know, man, like it's a bully. Satan will create the situation, financial problem, because Satan will fail away. Tell me, I tell you, what's the name of Sadiano? What's happy? Who is the responsibility to tell you that you trust and got on? So, snatch, if you try to get 10,000, you can buy it for goods, but it's not stop. If you saw some this situation, don't allow the situation to stop you. And some of you will stop it. And Baba Mbaluna, it's why you stop it. It is because Satan is a fellow who fell trust. Not a pedia kid stop it today. You can ask them, Bom Pomonte, how would you feel like a quarter? I can't realize or to patala late, you trouble shook. Bad Seba. Batse ba ka ba phone le ke re mphumotseng le mogeseng le mamjalefa le ne le tshwantse le patetse batho ba tseba ke di priority. Ke di priority these people. Because I know why ke rata patala staff saka. I know these people ke implant tate modimo. Ke ba tseba re ke implant tate modimo. These people le ho ja ba servant na ba ba servant tate modimo. I mean ba servant na ba servant tate modimo. Ba servant tate modimo through na. And I know when ke ba hlokomela modimo tlo hlokomela ho ya pele ka baka la bona. Can I talk to somebody? Can I talk to somebody? Modimo ila hlokomela Faro ka baka la Josepha. And that time Josepha netsa una sebetsa ha Faro. Modimo a blessa Faro ka baka la Josepha. Come on. Faro ka baka tse ke mo heteng. Ba re Bible re Modimo a blessa Faro ka baka la Josepha. There are people ba Modimo re blessa ka baka la bona. These people ke responsibility yaka. Ke ne ke jo tsa lebo ke mo balla dintho tsa sa tshwanelang ho kena pakeng tsa tsona le ba ke teng mo since 22 a ke bika ntho tsena tsa di utara tsa di tweet tse mangeti e wa jo tsa kere kere ke ya ka ke priority wona. My kereke my church kereke ke priority wa tsama ke nna mo go kereke ka ke priority. It's my first priority. Ke le ka tawa ke le rato ke kopana le mosadi wa leqhotsa ke ne ke nnya mela ka di sonta ke bitsa mgadi a tlo le rerela nna ke le sikong ke ka hlala ke etsa ntho o kae wile. Ke mo bala tse di priority. Serving God ka tshelte yaka. It's my priority. It's my priority. Lona ntho sa tla tlo le shapa ka bona fela ko balise. Ko re fela le hlaisetse di challenge tse tlo le tlosang di nthong tse ntate modimo la trusted tse ntsona. That is why some of you le sa hlole le ntsa boshumi. Ba bang ba lona ha le sa yetsa timana ireng tlisang ka tlong ya Jehova. Or a kitle chrono le chrono le fatale sa yenza. Papa mbalona, leta di promise se sa petale. Since you have a pledge, a wins. Na, dilipe di ki ahana or satanan stop. Ya ukatel, 28-27. Ya fana ngomu futana, hausi akase shokang. Ya sana tzinka lito, o tla rwakwa ke ba bangata totu no I mean Proverbs chapter 28:27
ya fanang ho mofutsana ha ho seo a ka se hlokang
ya sa anatseng
ka letho o tla rwakwa ke ba bangata
ka English.
Verse 27, give to the poor, and you will never be in need. If you close your eyes to the poor, many people will curse you.
Ke batla kere ke khutlele nthunya o nehela. We must go back to that. Challenge is still in the chalet. Satanu di etsa ka bom. So that uska khono nehela. So that utlo khono feila ntate modimo. Nga ivume. Skela idumela bana baka. Ya uqetela satanu utlo dula letsusa. Ka di financial problem. Mohlanga batla ngwe nehela fela satanu utsusa ka financial problem. Satanu utlo etsa jwang? O tla re tshosa ka di financial problem. Mohlang ba tla o neela fela satala ba o tshosa ka financial problem. O bona yane, ke kwa. Eh. Satan wa o tshosa wena. Ha hulu. Bona Satan wa o tshosa ha hulu. Leane, Satan wa o tshosa ha hulu. Wena. Satan wa o tshosa ha hulu. And also, when about 12,000 of the Calon. Obani Lunad collating a little record, a little couple of little on a sensitive emitting scratching somewhere. On a little colloy. A little record colloy. But basa ne healing, if like a tomorrow who ne like it, it's a ministry. And it's kabai fail a ministry because mudima kai batla la motabau replace. Don't ever fail your ministry. Don't ever fail something you that mudima trust elanyo. How long to bless and Jolaka until you and Lemasadu? Hey, Halitzi, man. Young cars, Mdimal bless. Don't fail your ministry because when God Mdima will trust you and you, why fail? It's a hali hali nto hutikin qeto omela hutikin mola tsana qeto omela ntate mudima re artsamere ku ise sarapeta a ke replace mola tsana ona umphoqile ha o sa gona ntsha metsi mudima ra ke tla batla something enka isebisa to provide you. God can replace you. Ukabona sohlolo ba le chalete kanti modimo replace it. And o replace ka mang? Ka motho mo bona o sona le motho ya nehela nge le sa motlwaelang. O nehele motho motho le sa motlwaelang. O nehele batho ba batsa ba sa tlwaelang ho nehela. Just because modimo decided o tla ho bona. Mo itse le molatswana o sokodisa ntate modimo ra a rotlwele. A re tsamae. Plan B. Ke tla sebedisa mosadi wa sarapeta. Don't fail that. Rather, I used to give kabobukana, but I cannot stop to give because handling Satan or stop unehela because he knows or melatswana it has to ntate mudimo. So Satan ba tla u omele kabomo so that atla gone u tla gone ba miserable lena ke di ntho di tshintshila di sa tshona le pele bara so stop u yetsa the responsibility tsaka. I can't stop, and I will never stop as well. What I did, Kileka changed the salary to 1.3. I did not stop them to pay them. I can't stop. Kileka mpaka change a fella the salary to 1. But I can't stop Obapatal. Because if ki stop Obapatal, ki stop a responsibility on the team demand transfer on yon. Ingele responsibility qetile ingele calling from today tsibang le bitse di 2020 it's your calling and excel to that. Amen. excel and if you feel hore mara ke bona ka rona le disturbance di tsheleteng tsaka you need to know re ke Satan wa ilwantsa ntwe you need to know ke spend a tshelete tsenga ta ke di crusading bisa go ke tswa bokae nthong ke kae mo ne rile teng Sharpeville ke tswa spenda tshelete tsengata be ke gotla ke sa etsa la le send But how di fedile, I make sure that these people keep a pattern. Kids on the suit, kids on spend a certain at the track at Takataya for marketing. Buy a bomb pomatink, record the John Colite, Kaya Baker Kaufel, I can spend a lot of money. I got to like about 2,000 rand. But I don't care because I get all certain about on this courage. I will never. That is my responsibility. And I know. Kitswana le sefate se nkileng ka le joetsana. Ka re sefate sa perekisi no di dry. Di fate ka ofela le tse tshwanetseng be di na le ditholwana di dry. Maro seasonally. I permanent ntwane. Di putswa di fate tsa nhlo le shebile tsa ka mana. Di putswa mari it's not something permanent. Le ha ka ba mo putswa tsa tsine na ntwe na permanent. Some of the things are little direct. Example, unali kolitse sa tlo direct. Tseo already sense di phakile. Tibata o behave. Yena ntsa tshwere ke moya mo ke bona tsela e e le Limpopo kolitse a itlo hla Limpopo ne
ke mo bontsitse she must have a red car she knows very well. She's going to have it. And the next will follow. She knows what she must sacrifice to you. After that red car, something big is coming. This one is a giver by ministry. And nothing will take anything.
Oh, my God. Thank you, Jesus. Permit me. No kenye pala. Ke bo mang ba ne ba se ba sanehile. O ba nehedi. Phamisa tsola ho fela, ska ba hlabwa ke dihlong. Kwena. Okay. Luen. Okay. Ntsela ona hape. Jole ke batla o loya. Batho ba Facebook jole nna ke batla o loya. A ke tlo le consider abile le sample ile Linux. Ba kwale. notlo tsinyetsana go ka lona lona